ewiase mu awuti mameka asem nkyere once and for all enyoma miensa ana wudi firi awom ebaaye tienye o de edi nkan eye serie de etoso mienu eye su ana de etoso miensa eye wo hyebre serie na edi nkan ni se ye wo ba asase su na enye obi na kyere wo serie wo yabofra no serie yi wa brobi an kyere wo serie de etoso mienu usui wa brobi an kyere wo esu wudi firi awom ne baaye ana de etoso miensa su ye wo hyebre a wo de ba wiase tienye o enti adia emausu adia emaudia bobo adia emaudia reho sade no hwe no anka nchiro bia wo wiase da ye wo hyebre wo di firi awuo mu ne bae adia emausere adia ema woni chi adia ema wo wakoma to yem no wo di firi hyebre mu ne bae ema obi asonte da ana afa wo hyebre mu ade sa wo ba be ye di bi ye wo hyebre mu edi mpuntuo beba unlike for example obi sa wo bo sa wo be chewade wo be gift wo obi sɛ wo bɔ aware ho obi sɛ wo akwantu sika empegya ne ade bia ɛde nkɔso bɛbrɛ wo hyebre mu a hwɛ na wɔn bɔ obi amane da kɔpem sɛ ɛbɛwie pɛyɛ na ɛbɛba mu ansa wo hyebre mu nneɛma ɛmiɛnsa deɛ ɛma w'ani gyeɛ ɛma obi nte deɛ ɛma wo werɛ ho ana deɛ ɛma wo su no ɛma obi nte ɛne deɛ ɛma wo hyebre ɛtumpɔ no ɛma obi nte ɛno na wode firi awoɔ mu ɛbaeɛ gye tom sɛ ade bia wan fran firi awo mu an babia ne betimi so firi won sa ko oyonko ne adamfo bia wo so wo ye wo best friend wo bestie an bibia ni awo na mane ne ne ka eho asem wo bo tesamane bi to kora wo ne ne ka ho asem wo sebre mu bibia onim no ee brother sister na Judas ne Yesu ne namo Yesu sika sem ne esuafo sika sem mpo Judas na na ehwe so ebere bi duri mo ma won se si fem a bibia betimi asi ye wo frɛ no yonko best friend no ebere bi beba ebia no men wo na sɛ wo men wo de a ɛne wo hinta sɛ bebrebe na ogu so a wo ka kyerɛ no no ei ɔkɔ sane mu agu abɔnten obɛsi wo ntoma ago ahata abɔnten na wade pa bi bɛkɔ akɔda abɛma so ma w'ani nna hɔ abrabɔ ne asetram ni solomon ka asɛm bi sɛ nyankopɔn yɛ nipa tee na so yɛyɛ tiri mu adwene ana ma nipa yɛakwan no ayɛ akyewakyew yɛakwan no dane dane a yɛntimi nkɔnkɔduru ntɛntɛm and it's a one show I no can say ye keep your secret because your secret is your power. We hint at them and you to me. So one could tell we hint at them. Now we pele pele meka meka. Now you be okay, come on, sem. You be to one waka. You be so bad no waka. And to answer wabra bono promise and failing kwa. Wabra bono timi hunu kwa swada. So come on, utum kakla. Ube hunu kwa swo. Yes, you could join prenua. Ana hundi efrimuba. When the kai could join back on, oka sadodo. And no fire, no twinch. And you could join prenu. Now come on, utum niye vedi ebesi.